there are people aba messed up who will be very toxic in your life. Kuyo yonke into ofuna ukuyenza nama decisions because they are messed up. Bakucontrol nje. Bafuna ukwazi ukuthi ukuphi wenzani nobani ngaso sonke isikhathi. Wena una freedom yokwenza izinto zakho. Be careful. Labo bantu they are messed up. They will turn you to become psychotic. Kuzoba ngathi wena ohlanyayo. Be able to recognize such people. Ngoba bazokwenza sengathi wena nenkinga kanti bona banenkinga. Bafuna ukwazi wenzani, uhleli nobani, ufane uprove yonke into manje. They are psychotic themselves, but the danger yabo ukuthi bangakushintsha wena ube psychotic. Ushintshe nje, uhlange nawe, uzibone usugula, usureact ngendlela engekho right, kanti ulimazwe yilabo bani.